this Bible. And don't worry about the rest of the world. Play up this Bible. And don't hurry because of the rest of the world. Yes, I feel the end is near. The end of the time is here. But there's hope, although there's fear. But one thing to me is clear, that we don't know. Well, we could be later on, and we don't know how I could be later on. And don't worry about the rest of the world. Feel the peace vibe. And don't hurry because of the rest of the world. Hear a peace vibe. You can love it and the world even more. As I'm weeping one last year, the new home again is near. Breathing hard, exhaling fear. The small moment in life is here. When I just know, well, we still be late to fight. Even don't know.
Da 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 da